Kwizina nkaba nitwa niyo kwizera Philbert nkaba ndumuhuza bikogwa mu ishyirahamwe FIDA International Burundi ni mu mugambi wo guteza imbere ingo imiryango ikambere no rwaruka umugambi rero kurangurirwa 26 y'igihugu cyacu cyo Burundi kubijyanye rero n'umukenyezi umukenyezi afise uruhara ntangere cyo kubganje nta kintu na kimwe noronka nogeranye umukenyezi kubera iki mfatiye nko kuri mama yanyibarutse yakoze ibintu ntakono bisigura sinora nkuko ndabivuga mu ncamake n'acho gituma ntoronka ukuntu ngereranya no vuga ndi umukenyezi reka rero tugende kuri uruhara guko gukwigisha umwana umukenyezi afise uruhara ntangere umukenyezi ubwa mbere turavye mbere no mu mico y'ikirundi niwe afise niwe rera abana kuko musanzwe muzi twebwe abagabo usanga twafatiriwe na byinshi bitandukanye mugabo umukenyezi niwe yamana n'abana muri uko rero kwamana n'abana niwe abahindera muri gendero wa umukenyezi atanga niwe aheza kandi akereka umwana uko yokwifata mu bijyanye no kwiga aha mbere tutibagiye ni nabo iyo umwana avuye ku ishuri bagerageza kurondera utwo bafungura eka mbere n'ibindi bintu bitandukanye uyu mukenyezi rero afise uruhara ntangere kugira ngo ajyane umwana wiwe ku ishuri niwe avyura umwana akamutegura adufatiye mbere kuri ba bana bafise imyaka 5 n'6 bariko baraja muri amashuri y'abana bimenyereza bimwe twita mu kifaransa education prescolaire niwe rero afise uruhara ntangere ubwo kuvyura wa mwana akamutegura heje kumutegura uwo mwana akaja ku ishuri rero twovuga duti umukenyezi ni kirumara cyane jewe uko no muvuga nti niwe ajejwe ivyo mu rugo niwe ajejwe indero y'abana ni gishitsi cyo mu rugo kubijyanye n'indero y'abana iyo umukenyezi rero atariko ararangura kino gikogwa cyo kujyana abana ku ishuri mbere akanahimiriza gukunda ishuri usanga abana nabo badaheza ngo bakwikane neza ibyigwa iyo rero umukenyezi twavuga duti yakerebutse agahimiriza abana ku ishuri akabereka kazoza kabo kuko burya indero itangurira ikiri hasi kugira ngo umuntu agorore igiti agihera kwikiri gito rero uyu mwana mu gihe umubyeyi agera amufasha akamwereka akabara ko kujya ku ishuri ubwa mbere amubwira kabera akamwitaho kumbe twayivuze duti nk'umwana avuye ku ishuri akiri muto ashaka gucafuza gahuzu nyina wiwe wa mukenyezi tuko turavuga niwe ashika akamesura iki bikorwa byose usanga birora kuri we rero iyo umukenyezi atagaragaye neza mu kwigisha umwana usanga umwana bidaheza ngo bikunde ngo aje ku ishuri hama ikindi n'umwana ashaka kugira intege nke uyu mukenyezi rero niwe amusubiza mu intege akamwereka ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora usanga rero umukenyezi afise uruhara rudasanzwe kwo kujyana umwana ku ishuri utibagiye mbere no kuronsa ibikoresho umwana burya n'umukenyezi nawe arashobora gukora imigambi y'iterambere akarima akorora akakora urudandazwa ibi rero iyo abikoze arashobora no gusahiriza mu rugo kugira ngo ashobore kugurira umwana ikaramu ashobore kumugurira iniforume ashobore kumugurira ikaye ugasanga umwana ubiko birakunda agashobora kwiga neza reka mbere namwe bariho amafaranga y'ishuri n'umukenyezi nawe arafise buno burenganzira bwo kurihira umwana wiwe amafaranga y'ishuri kandi bereze kagenda neza mu ncamake rero nosozera ntera ka umukenyezi wese reka twumviriza ko yokwijukira kujyana umwana ku ishuri nivyo umwana turamwibarutse tugiye kumwibaruka arakwije imyaka 2 imyaka 3 kuko nkuko tubibona hariho umugambi wa leta udasanzwe yuko umwana wese akwije imyaka 5 n'6 bikunde ko yashobora kujya muri amashuri yo kwimenyereza nibafate rero uyu mwana akuje imyaka 5 n'6 amujyane ku ishuri kandi anamukwirikirane kuko burya iyo umwana tumujyanye ku ishuri uwo mwana araheza agakura afise ubumenyi ubwo bumenyi nabwo nibwo buzomufasha gushobora kwitunga no mu gihe kizoza gutyo agateza imbere umuryango agateza imbere n'igihugu cyacu byumvikane yuko rero umukenyezi arafise urwo ruhara rero rwo kujyana umwana we ku ishuri aduhereye kuri ba bana bato biga mu mashuri yo kwimenyereza murakoze.